njoba ngingasho u Prajay umuntu ona ma business like urana ma business amaningi akhona ama butcher nawo ke ama business akhona aga yena umuntu ngambuka ewumuntu oyisigebengu uma ngabusho uyambheka ngoba isikhathi esiningi uyafihla ubugebengu bakhe kodwa uma isenzisinto zakhe zasebumnyameni yila khona kuvela khona ukuthi akayena umuntu onenhliziyo enhle umuntu onenhliziyo elikhuni umbulali but umphakathi umthatha njengomuntu owenza amabhizinisi ohloniphekile unothando-ke kakhulu nomndeni wakhe uyamthanda unkosikazi wakhe uyayithanda ingane yakhe angancamela ukulahla yonke into anayo ukuvikela bona labantu bobabili. I think okuyenza ngokwami ibe nokuhluka kakhulu ukuhlanganisa kwey'nhlanga ey'hlukene entweni eyodwa sikakhulukazi ukusebenzisa iy'limi la khona uthole ukuthi sinama-Russians of which njengoba usho ama-Russians avamisile ukubonakala kuma-screen zethu ama-TV ethu la khona kunokuhweba between umuntu ongala South Africa nomdlelwane nomuntu waseRussia. I think lokho kukodwa kwenza ukuthi ibe nokushuba kakhulu i-drama as iqhubeka ngoba ubugebengu kakhulu kakhulu obenzekayo khona khona ukukhulu ukungathembani khona ukukhohlisana okukhulu okukhona umbukeli uzohleza ngaso sonke isikhathi elangazelela ukwazi ukuthi kambe kuzokwenzekani kwi-episode elandelayo ngoba ziningi izinto ozothola ukuthi ziyenzeka la eyithinta bona ubugebengu kuphinde kuzoba-ke i-cast iyonke-ke ngicabanga ukuthi abantu abathathiwe abantu abayimisele kakhulu ekwenzeni umdlalo ube sezingeni eliphezulu abantu abane-experience kakhulu abaningi babo engibahloniphayo kwi-industry ngicabanga ukuthi ababukeli bazoba nokuyijabulela kakhulu kakhulu. Babukele emakhaya le isho umzansi ongakaze wayibona ngicabanga ukuthi izinto ezobe niyibona zenzeka khona zizonishiya nilangazelele ukuphinda futhi nibuke ukuthi kuzobe kwenzekani nge-episode elandelayo ino action omningi okhona kuyona ngicabanga ukuthi okuyona into enkulu kakhulu abantu bazobe be-relate to i-story esobe sikhulunywa ngoba ezinye zezinto ezenzekayo izinto abantu abaphila ngaphansi kwazo esihleze siyibona zenzeka mihla namalanga. Sambona nini uSifiso Simamane odlala indawo kaPrajay Kabinde kwi-The Alliance okuyi-drama entsha ezobonakaliswa kwi-ETV njalo ngoLwesithathu ngo-half past 9 kuphela kwi-ETV.